Endabeni yemfushane kwabalahlekile kuleli sonto mbukeli izivakashele Western Area. Lapho sihlangana khona noLisego Mamphitile, ocala ukufundisa ubaba wakhe uThuso Richard Motsathebe. Nalo udaba lwakhe lalandela.
Lina laka ke Lesego Beauty Mamphitile ke dula mo Burgersdale. Ke kwa le tsi Khumbulekhaya gore e kopa e nthuse e batla papa ka o se re ke kopane le sentse ke bona. Lina la gagwe ke Thuso Richard Motsathebe. Nickname ya gagwe ke Nono, mme bana ba mmitsa ba re Nox. Richard Motsathebe, mama a re o kopane le ene ko Lenesia South ko ne a bereka teng. Ene as a domestic worker, na paka as a domestic worker. Ba kopane ka 1993. And then mama a re ana ga mo tshakela a mogile a re ene Richard o bereka mo some of the mines tsa mo Western Area gore ko kae ga a itse and ana sa itse le gore Richard o tlhaga kae a dula ntse dilo di tsamaya sentle go sena bothata bo tlhagile fa mama ana tshwanetse a ye maternity leave mama a tsamaya a ya Swaziland ko gae hometown ya ko gae e ile go dira e rile ke fetse go bona go a founa tshomi ya gagwe ba re ke James a ba ga a re Richard o ko tronkong o tshwerwe gona something se le go ba se dirile ko mainyane se tsoge ke eng since for mama a sa tlhola a utlwa kgolwa gagwe next ka 1997 mama a rabola gape Lenesia a le go batla mosebetsi zanke a kopana le Richard next go ana le kae ana sa bona le mongwe gagwe gore o ko kae ana ge le mama o tswa Free State mme ene ha ba utlwa sentle ga tswe Free State o tswa ko Roman ko Northern Cape bana ga toga ga ba tlotla tshomotsa ge ba re gopotse gae ko Matlharos ke kutla a kitse ke nkare ke kutla ke lali di mixed emotions ka go ena ana ntse a bontsha go ditiro tsa ga utlwa gore ana ntse a bontsha gore maybe ke motho ba batla go sia ka wa ana go bua ga gore na ngwana ka fetse go bona kopa a berkiwe yana le yana le yana le yana ana bontsha gore o batla go sia antre le tshotlhega mo lefatsheng ana bontsha ka motho o sa khataleng eng kutlwisitse botlhoko thata pelo ya ke dilo e le botlhoko ka gore ke ne ke ipoletse ga ke sa tlhoke mmatla mara ke ka mokgwa ke godileng ka teng ke sutlhiwa ke ntate o mo go botlhoko e ntse gore ke ne le ntho mo pete gapelo ya ka e dilo e le botlhoko ga go monate total le nne ka 2009 ntate ke nako nngwe a fetsa go mpetsa ka tlapa mama ka mpolela gore ntate a go treate so ga se papa go wa madi papa go wa madi ke Thuso Richard Motsathebe go na le difoto tse ne kere di beile ko gae motho o ne mombana ke ene papa gago ke ma kry-a difoto tse ke ile ka di tshwara mama gago a banthara ga go important a di tsaya mo go nna a di ba go kry-a papa ke go tlo tshentsha bophelo ba ka gore ke tla kgona go kry-a nako o tlampha lerato la rele go ke godile ke sa le kry-a and ga go lata thata lo after 28 years mara ga ke swa go lata thata le gore nna le ene re ka bonda a mphele tswela ko gae ke itse gore ke itse le bana ba ko gae ba bangwe re Thuso Richard Motsathebe mo leng teng kopa o itlhagise o kopane le Khumbulekhaya ke a go tlhoka thata fela mo bophelong ba ka go se nne go a gote mo bophelong ba ka gore le dilo tse dintsi tse le gore di kutlwisa botlhoko fa a ne o le teng o no tla mpha lerato le ke le tlhoka jaane mama a bua re wena wa re ga o batle ngwana o bidiwa mme nna ke godilwe ke bidiwa ke le botlhoko ke na le matsadi no yona mo mmeleng a ka a e leng gore ga kgone go fola a e digole ke romong mme fa o le go a phela ke go itshwaretse ga ke go kwatela se ke batle go sete fela ke gore ke boke go bone re kopane re bonde as mme re le ngwana ga go lata
ngabe nolwazi ngokuthi kwenzekani kuThuso Richard Motsathebe sicela usithumele iSMS ku42988 khumbula ukuthi iSMS ngayinye izokubiza 150 ungakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za siyatholakala kuFacebook WhatsApp TikTok kanye nokuTwitter thanda ukwazisa ke mbukeli ukuthi impinda yohlelo lethu lakusihlwa seyatholakala kuSABC Plus online njengamanje Mbukelo thandekayo isonto nesonto yazi nawe siyaye sikufundele enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abalahlekile bakubo eyakusihlwa ifunde ngale ndlela Dear Andile igama lami ngingu Regina wakwaMsimango ngihlala ezakheni kwaSi eMnambithi Ngibhale le ncwadi ngicela ukufunisa umama wami noma umndeni kamama wami igama lakhe uJane wakwaNtshingila owayesebenza eMajaldini aseGoli Ngahlukaniswa nomama ngisemncane kakhulu ngithathwa ubaba uJohannes Msimango ongasekho emhlabeni. Uma ngizwa kuthiwa wayekhulume nomamncane okungudadu wabo kamama igama lakhe uIsabella Ntshingila ukuthi uyongenzela usiko ekhaya kubo emnambithi kwaD lapho engigcine ngikhulela khona. Akaphindanga ke wangibuyisela emuva kumama. Akaphindanga futhi wezwa ngaye. Nganginabo ke abafowethu engizalwa nabo kumama kodwa ngikhumbula uLibha kanye nomborofithi kuphela. Ake mbukeli uma ngabe ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumama uJane Ntshingila, sicela usithumele i-fax go 086-511-7440. Usithumele ne-email wakhumbulekhaya @sabc.co.za. Uphinde futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli. Khumbulekhaya, Private Bag X345, Melville 2109.